mana gima timore kuonde tich to kinde mane intiere kacha tija ndika kane rango chendo mopogore opogore kaka imi feedback bende kaka irespond kata kiduoko duoko makamano penjo mora mora mopenji iwacho ni generation masani kaka bero Gen Z duoko penjo gibo duoko kaka ging'eyo in mana duogo itigi wii kaka idaka aduokano ka en moro mayom kata mager ine ma koro ijas gi wii ochal nade kaka yudo feedback gi kaka irespond ni feedback
okay well ngini wan gi shida maduong to I wish gima wacho no timre kaka timre nikech mano ki gima timre ground
Opogu.
That is mane gima nogo bende timore lakini ok en gima timore man kaka nase mention earlier the environment is very hostile ineno to jomadongo mostly kata joma nie telo mag tije wa matimo gi gin joma gin gi perception moro kuhusu jo Gen Z kaka wich teko most of them paro ni jo Gen Z gin joma wigi tek to wadwaro bedo gi narrative around that machenjo perception nikech it's a wrong perception oken Gen Z tete mawigi tek tisetemo dig the roots of the matter mondingeni wiye tek nang ka en aduoka marach oduoki marach nang to nego isebisengise kaka en uono nego bedni otimang kaka oduoki koro en keto environment moro ma in iwuon kaka ja employer gi an kaka employee waketo environment ma wate wanyalo thrive maber niya ipuonja kaka onego bedni awuoyo to kawuoyo kamano hold me accountable then lakini kapok inyisa kaka onego gimoro onego bedni timore to katime otherwise to kendo koro yon my on my neck iwinjo koro perception ni emo onego bedni wagolo kech en gima obiro en gima rach sana ni most of the people paro ni ntia ka jo Gen Z onego bedni behave mano koro miyo kata ja Gen Z behave kaka noko onego behave nikech ji oseng'e already niya kamene kaka gijotimorega iwinjo koro wa clear perception no mondo wa create an enabling environment for both the employer gi the employee mano kaka obedo kamano to wabedo gi productivity nikech jo Gen Z gin joma kimiyo gi work environment aina magidwaro to they'll thrive gin gi creativity mahali ya juu to gin joma bende gi adapt you know kan tire gimoro miyo manyien bed system manyien kaka kumoro na dhiti ndalo moko to om system ulungu ni ERP to not even training maber it took only 1 week for the young people mane ni kanyo to learn but joma dong yudo ni obiro ni gisimbe ni tubwana ka itimo nango ka itimo nango wan gi ginene wa understand gik moko at a very high speed kata rate koro enabling environment is very necessary for us to thrive gijo nini jomondiko wago bondo gitimango gimbe githrive